Tiso lamaphandle nolimo apha ephondweni belincedisana lisebenzisana kunye namafama alapha ombutho okuthiwa ngu-Eastern Cape Communal Wool Growers Association. Lo mbutho kwezi ntsuku zimbini ububambe usuluqala into ekuthiwa i-flock competition, apho amafama athi ngenxa yegalelo elithe urhulumente elenza ezama ukuphucula imihlambi yawo, kungoku nje ayakwazi ukuze akhompithe iigusha zawo ngenxa yokuphucuka kwe-genetics zawo nenkangeleko yeegusha zawo. Ayakwazi ukuthi akhompithe bona bengamafama asezilalini kwakunye namafama kube kwazi ukuthengela iinkunzi zegusha, akwazi ukwenza ezi competitions because ayakholela ukuthi i-genetics nemhlambi yawo seyiphucukile xa kuleli xesha. Kodwa ke sithi siwakhuthaze amafama into yokuba mawanzingene kwi-competition ngeegusha ezikhuliswe ngawo, angathathi iinkunzi egusha azithengileyo neinkunzi egusha athe azinikwa lisebazise competition, ngoba oko ukubonakalisa nje impatho not indlela asebenza ngayo ukuphucula imihlambi. Ke namhlanje la mafama kwimini kuthiwa iCongress aye azise ii-resolutions anazo, into iziphakamiso anazo, anqwele ukuthi ii-departments ezahlukene zarhulumente ancediswe kuzo. Izinto ezixhaphakileyo kule minyaka yonke kukubona into yokuthi amafama ayonwabile inkxaso ayifumana kwisebe lethu apho siwanika khona infrastructure sharing shares. Isebe iminyaka neminyaka awalakhi ngaphantsi kwe-sharing shares eziyi-20 ezithi zikhavashe kwii-districts zonke zeli phondo. I-department iyaqhubekeka nokuthi yenze amacingo for iikampi zabantu, iyakwazi ukuthi yenze i-sharing shares ezithi zakhe ngoku zifakala i-deep tanks for i-small stock. Nawo amafama iwakhuthazile loo nto, nendlela ke kusetyenziswe ngalo sithe sayazi ukuthi kuba kungxaki yobiwo loboya, i-sharing shares ezizakhayo mazibe nendlela yokuba zisine-security yokuba uboya babantu abuzubiwa phakathi eshedini.